taulunga whikauruaki, whakahoko ia e Lavinia Molitika, koe ofifine o e whaifukau, maile ke mosiale Molitika, mō kāta ki o paspasi mai. Our first entertainment is a Tongan taulunga, a soul performance by Lavinia Molitika, daughter of the Reverend Maile and Siale Molitika. Let's give her a round of applause.
Malo.
Ngā mahana te tua. Kua vete ngā taa. Ai pōn ia mo hondoanga. Kore whanui nore atu. Toi tā I mai mua. Hapo I pahi ke whakaua wāki. Ai whatongi anu. Ke tau e langi. Kua moru malu e pō ia. I he taanga kua osi. Ka uthi e maa pēia ki tau e langi o e pō. Wena. Toi kakantoi na, oi fatongi a fika wanki, oi pomi.